Molweni, igama lam ndinguzikhona, ndiyanamkela kulo mboniso olandelayo. Sizawuthi senze umzekelo oza kuthi sicacisele kabanzi okanye banzi ngolu qikelelo lamanani okanye ukukhangela ukuba inani okanye into ingenzeka njani na okanye athini amathuba okuba into yenzeke. Masenze umzekelo sithi mhlawumbi udlala umdlalo okanye ibhola yomnyazi le ke kuthiwa yi-netball ngokwalasemzini. Masithi ke ngoku into eyenzekayo xa ujula ibhola kuthiwa amaxesha anepesenti ezingamashumi asibhozo izawungena phaa emnatheni ngebhola. Kuthiwe ke ngoku amaxesha angamashumi amabini epesenti ayizungena le bhola yakho. Into ethetha uba ke ngoku amaxesha amaninzi izawungena kodwa ngamanye amaxesha ayizungena. Umbuzo ke ngoku uthi iuba ke ngoku masithi le bhola oyijula kahlanu lo mnathi phezulu amathuba wokuba ukore kathathu athini. Ngoku into ethetha uba ke ngoku kufuneka siqale sicinge into yokubana njengoba uzayijula kahlanu lebhola amathuba woba ingene kathathu angenzeka kanjani na. Umzekelo, ungathi xa ujula ukore uphinde uyijule ukore uphinde uyijule ukore uphinde uyijule ungakore uphinde uyijule ungakore, lithuba elo into engenzeka leyo. Okanye ungayijula ukore uphinde ujule kwesibini ungakore, ujule kwesithathu ukore, ujule kwesine ungakore, ujule kwesihlanu ukore. Ngamathuba ento ba yenzeke, ngamathuba wokuba ukore kathathu. Amathuba oba ukore kathathu kwawona ohlukahlukene kuba angenzeka ngamaxesha ohlukeneyo. Sizawuthi ke sibale ke ngoku sawubala kakhulu ke kulo mzekelo. Njengoba ke ngoku sinike uba ziipesenti eziyi-0.8 into yoba yenzeke, into ethetha uba ke ngoku xa uzokora ngamatyeli amathathu ithuba lokuba ingene ziipesenti eziyi-8 ezintathu. Sitsho ke ngoku siziphindaphinde ngezi pesenti zimbini ezingu-20 ezoba ayizukwenzeka awuzukora. Singaphinde siyenze ke le nto na amanye amathuba, amathuba leyo bendiwachazile ukuba ungathi uyijula ukore uphinde uyijula ungakori, ingenzeka ngeendlela ezohlukeneyo kodwa ekugqibeleni uzokuba neepesenti ezingamashumi asibhozo ezintathu kuba kaloku ufuna ukukora kathathu. Ibe ke ithuba loba ukore kathathu kuthiwa ziipesenti ezisibhozo. Kuthiwe ke ngoku amathuba woba ungakori ngamashumi amabini epesenti. Ngoku ke awuzukora kabini xa ufuna ukora kathathu. Ngoko uthetha uba ke ngoku lo ezi pesenti zisibhozo zintathu sizathi siziphindaphinde ngezi pesenti zingamashumi amabini zimbini. Ithi ke ngoku amathuba ke ngoku wokuba ukore ibhola ezintathu xa uthe wazijula ezintlanu, ibe ke ngoku ukudibanisa wonke la mathuba andiwabhalanga ke kodwa wonke amathuba ohlukeneyo, qinisekile nawe uyawacinga amathuba ohlukeneyo apho ungathi ukore kathathu ungakori kabini. Uzawuthi ke ujule kahlanu, masibhale ke kanye kabini kathathu kane kahlanu. Into eza kwenza ngoku kwezi bhola uzawuzijula zintlanu uzawukhetha uzawuthi ujule okanye uzawuthi ukore ezintathu. Ndifuna uyicingisise kakuhle le nto. Into ethetha uba ke ngoku kwezi zintlanu ibhola ukhetha ezintathu njengoba ndibhala into ethetha uba ke ngoku uzaya ke ngokucalculator, kwicalculator yakho uthi ke ngoku ubhale ke ngokuba kukho iqhosha pha elisetyenziswayo kuthiwa ngesilungu factorial, sizawusebenzisa kakhulu ke xa sibala la mathuba. Uzawuthi 3 factorial ubeke ngaphezu ko 3 factorial uphindaphinde ngo-2 factorial kuba kaloku umele la mathuba, umele ezinto zithetha ngazo. U-5 uzawukhumbula kaloku ngazezibhola uzawuzijula, u-3 ngamathuba obukore, u-2 ngamathuba obungakore. Sizawuhlabana kamanye amanani sishiyeke ke ngoku no-5 umphindaphinde kabini ashabe ngu-10. Into ethetha ukuba ke ngoku amathuba alishumi wokuba uqube ngamathuba okuqhuba ukuwina kwakho kathathu okanye ukukora kwakho kathathu. Into ethetha uba ke ngoku ungawina ngendlela ezilishumi kathathu. Ndifuna uyiqonde le nto uba ziindlela ongathi udibanise ngayo okukukora kwakho. Mandicacise kakuhle, ufuna ukukora kathathu. Kubalulekile uba siqale siyazi ukuba zingavela kanjani la mathuba. Njengoba betshilo amathuba maninzi kwaye ke ngoku le mpendulo yasixelela uba amathuba ayi-10 okanye zilishumi iindlela ongathi uwine okanye uphumelele okanye ukore kathathu ngazo xa ujula ibhola ezintlanu. Masithi ke sibale ke ngoku le nto kuthiwa yi-probability, ithuba lokuba uwine kathathu. Kuba kaloku la 10 ibilithuba loba le nto ingenzeka, ibilithuba loba ibizindlela ngendlela zoba zingavela ngazo ezibhola zentathu. Sizawuthi ke xa sibala sithi o-8 kaloku ekhumbula u-8 zeza pesenti amashumi asibhozo. Sithi siphindaphinde ngo-2 sixhome u-2 phezulu sitsho siphindaphinde ngo-10 kuba kaloku ziyi-10 okanye zilishumi iindlela apho zingavela ngakhona izinto. Masitsho ke ngoku sibale kwi-calculator yethu, sitsho ke ngoku sifumane u-20.48. Ithetha ukuthini ke ngoku le nto? Le nto ithetha ukuba ithuba loba ungqo ufumane okanye ukore ibhola ezintathu xa usijule kahlanu, itshansi ithuba lakho loba ufumane ukore ngu-20.48%. Masenze ke ngokomnye umzekelo. Uba kuthiwe ke ngoku lithini ithuba loba ufumane ubuncikane ibhola ezintathu, ithuba loba ubuncikane ufake ibhola ezintathu emnathini. Loo nto ithetha uba kaloku sizawuthatha ithuba loba ufumane ibhola ezintathu sidibanise nethuba namathuba oba ufumane ibhola ezine sidibanise nethuba loba ufumane ibhola ezintlanu kweziya zintlanu. Yiyo le nto kuthiwa ubuncikane, bethetha uba siqala kwisithathu siye phezulu, asizijongi ezingezantsi. Sesiyazi ke ngoba sesibe sesibalile kaloku amathuba oba ufumane ibhola ezintathu xa uthe wajula ezintlanu, samfumana sathi ngu-20.48. Masithi ke ngoku sibale ke ngoku uba ke ngoku xa ufuna ufake ezine ke ngoku ungasingayibala njani. Zinintsi ke nendlela ongathi ufumane ibhola ezine usifake emnatheni. Mhlawumbi ungathi ujula ungakori, ujule ukore, ujule ukore, ujule ukore, ujule ukore. Okanye ungajula ukore, ujule ungakori, ujule ukore, ujule ukore, okanye ujule ukore. Zinintsi iindlela. Masithi ke sizazi ke sibale ke ukuze siyazi lento into ethethe ba ke ngoku wena uza tshintsha nje kancinci kula mbalo besiwenzile webhola ezintathu ba ngoku endaweni ka 3 isithathu zabe kusine u 4 izaba ngu 8 ke ngoku 0.8 umxhome ngo 4 soqhubi umphinaphine ngothu kuba kaloku ngoku sibalela ke ngoku ibhola ezine siphinde simphinaphine ngoba ke ngoku uzingavela njani ke kubalekele uba ezibhola zini ufuna usifaka zingaqubaqubana ngendlela ezohlukeneyo ezingaphi yiyo le nto ke sibeka uba phaa kwisihlanu ufuna ezine sawuphinde sibaleke kwicalculator yethu sithi ke ngoku 5 factorial simeke ngaphezu ko-4 factorial simphindaphinde ngu-1 factorial masibone ke ngoku uba izawusinika ke ngoku impendulo ethini i-calculator yethu makhe siphinde sibale ukuze siqiniseke masibale sitsho sifumane ke ngoku safumana 40.96% in the third bag ngoku amathuba wokuba ibhola ezine zingene xa ufake ibhola xa ujule ibhola ezinhlanu 40.9 bayibona uba iphezulu kunaleya yebhola ezintathu leya besiyifumene bomba ngoku inyukile ke ngoku ipercent yethu masijonge ke ngokuba ufuna zontlanu zingene ezibhola ayikho enye indlela ke sawuthatha la 0.8 simxhome ngo-5 ngoba kaloku ufuna zonke zingene masibale ke kwi-calculator yethu u-0.8 simxhome ngesihlanu ibalulekile ke i-calculator kakhulu xa sibala ezi zibalo kuba kaloku zifuna sibale oko sifumene ke ngoku .77% sitsho ke ngoku sidibanise ke ngoku ukuze kaloku khumbula kaloku bekuthiwe ithuba lokufumana ubuncikane isithathu sebhola ngaphakathi masidibanise ke u-20.8% no-40.96% no-32.77% masibale ke kwi-calculator yethu ke futhi sifumana ke ngoku u-94.21% into ethetha uba aphezulu amathuba into yokuba sifumane ubuncikane ibhola ezintathu ngaphakathi sawuphinde sidibane kumboniso olandelayo.